Just stop.
Sani bidang uyo bon wa chonge pe.
Obore. Babua. Wora. Ai, chola kwara gaba chongi babua.
Muru, mono ude.
Umera, inya utimu kinu kusoki nya
atim.
Mi apala no. Chori.
Hmm?
Awora. Inero kane bolsa dala. Nyaka jo sikate ubiro. Gibiro ni bona kwanye.
Nyingu uoro. Chun mataka tefo sogin
aya witness imbebe mondo kore riu lweti kanyo ma en gime opeda yanga. Mano nyiso nimbi neno gi wangi. God, kitu sei. Bas, kura dwaro ni wacho gigi. Bang, iluo gik mawacho, iwinja. Onge ngati mani uonda gi soda, angiyo gi soda njagi.
Onge ngamani uonda gi soda, angiyo gi soda njagi.
Onge ngamani uonda gi ringo, kangiyo ga pot.
Onge ngamani uonda gi ringo, kangiyo ga pot.
Iwinjo gik mawachono maler, aya. Mar adek. Tho kende mane pogi gi jaodi.
Tho kende mane poga gi jaoda.
Amen.
Amen.
Adwa ni mondo mi adhi chiro. Adhi kel gima nyalo losoni.
Idhi chiro sani?
Adwa ni adhi chiro.
Idhi chiro kaka irwako. Mange mumi
rwako. Arwakore maber. Arwakore maber nyathina.
Arwakore maber. Mumi rwako tiendi gi.
Suka ni tii dogo, lino kambe ok na yot.
Mama.
Mama uti yo. Kale dede chiru koro. Ayo beda mos. Ina nina mos. Kano ichap no obure mabiro ni sawa.
Oka chape mo.
Ha?
Oka.
Waringa diyo. Wadi ngi uru bagi.
Mama ito to bema.
Ano kayot. Wajana rash. Leech. Wajana rash. Doga to
gaot. Nyaka sani pura nino kawati ni rasha rasha.
Kala doga nyasua recho.
Aya.
Magi jok makora seri wariwa yanga. Makine kata kien kanyo. Guth mutegno, sani kuru nga magtalwa hongo. Ani ngina pedo viso, gigi yare yoga mange.
Ni anege ech.
Buri itonde. Kaya ntie, to yeniku. Toke uwakane e, anga slim pele. Morito neno iji no mwaki bine. Rituwa otu mwondo bi.
Selfie.
Malera ella.
Kendo sani, nyaka mama ni nyisa nito muda mose bedo kori ya mboge. Ose bedo katimo ni ango. Mama!
Ay, babua!
Uga ni oko.
Ilunga ni babua! Hii, natuna ni awa. Ay, ango timore?
Mama!
Eh?
Anko dweche di?
Ariyo kapaye machani?
Weche ariyo.
Ariyo!
Imor, kendo timo kake timo no. To, kaweche ariyo got... Kade miela miela. Mama winji.
Hey.
mama na kupenda mina kie Sombe potombo the heart mecho fichisiri Na nifanya toni ngaye cheke tu dadi
Aleno kasana uodo Tunigubeni kuro ankod joga Maka mano onge In aparoni ha San yuromo Kundi kikimonde de
Iwi inja bura nyatina Ha? O kinga yo ber mani jena Kinga yo ber mana Ta bure wole
Ne Ige kibati mone Pinga ber manka Dojna yot
Mama mi.
Action
speaks better than words.
Exactly.
So, do you know the plan I'm having for this family?
What was the plan?
I was suggesting that this April, maybe something like April, we fly abroad. What do you feel about it?
Wow, I'll be happy.
Really?
Yeah.
Have you ever taken a flight? It will be your first time.
Yeah.
Okay, I'll make sure it is the most comfortable flight you'll ever.
Promise me, babe.
Imagine. Yeah, I promise.
Thank you. Mm.
Uh-huh. Then.
Love.
Yes.
Make this compound. Sure.
Yeah, this is not a, an African.
This
one.
How big was it?
It originated from Mexico. And I planted it with an intention that you will one day come and see it.
You're kidding. Okay. I like it.
So, you know, when I'm with you, I just feel comfortable. I don't know why.
Sure. Me too.
Really? You feel what I feel for you?
I love you, babe.
Love you, I love you, girl. I love you, I love you. I love you, girl.
Mama, luonge ane?
Itwana luonge?
Hmm.
Awa luonge?
Hmm.
Nyasu, piane ka nyasuba. Piane ma. Nyatina, iluongo mana ne suba. To nyiri beyo beyo. Amena.
Babe. Maki. Oh. Hey!
Amazing! Oh!
Baby, na? Mana in? Ay. Menwa?
What's that?
Ma, eh! Ne wachako go to chon! Mmm! Man wachako go chon, mali!
Atodokarine! Okine!
Baby! Mamo wacho na wacho moroka, mama!
Eh?
Mi watulo maten!
Iwa we nu nam. Jasu. Atu paper ka ki me nu mam.
Amo.
Aya.
Ni venye nakupenda mami. Na kama sitakuacha mimi. Oh, you drive me crazy, my baby. Oh, oh. Hey, yeah. Mapenzi yako ya dhati. Ikawa sijanipata kwa mwingine. My baby wangu mami. Usiniache mimi. Baby girl usiniache. Baby girl usinimwage. Hey, usinitende. Tusitengane nawe. Oh, oh. I love you, I love you. I love you, girl. I love you. Oh. I love you, girl.
Wajma midma awena miel taparo na timra nade tachaka wacho ni ha aluongi ane muda confirm ako ka
baby chief ya wangida ngendena akwepe achungi bata kama koka wanione nana
aneni aneni kabisa
ngendena awach mane kendo ngendena nana kiwani
I'm going to go to the house.
Pono biro gimi pango, marcha mumwanduna, biro ngeya. Pona sebe dogo mangeni, tongi masemyo ikata chia. Ano mbiya?
Myself. I will.
Jenny, oh my Jenny, Jenny.